abun towa ga ma kawai
adugo kafar ka kafar mu ma
adugo jiran ka muke kawai
adugo kafar ka kafar mu ma adugo
ya zani kawai
adugo kafar ka kafar mu ma adugo
daraja daraja kawai
adugo kafar ka kafar mu ma adugo
jagoran ya daga
adugo.